Nsem-Pii wɔ hɔnom a na nsem so wɔ hɔ. Nti sɛ wotie na wohwɛ wɔn YouTube channel.
Be the first to know Nsem-Pii TV.
Ɛyɛ Yɛwura Appiah Stadium. Ɛkame a ɛsɛ ɔgyene wo menaa ɛwɔ Ghana man mu a bota ɛbɛyɛ ntira ɔde nansɛm akɔ foforɔ Nana Nkansah Boadu ɔwɔ Agric Enzima na ne nsɛm ne sɛ ɔkotwitwa nturo bi ato ne so asaa ɛkeka nsɛm fa Yɛwura Nana adoda nkɔ akufo ado ho na ɛno na Nana Nkansah Boadu apɛm aka sɛ sɛ Appiah Stadium aso na foforɔ afoforɔ onhwie na wamfa amen no ɛnyɛ saa deɛ bɛto mu no ɔno a ɔbɛnu no ho because aso wɔhwɛ Appiah Stadium ne nsɛm keka a ɔmbu panyi biara na ɔpɛne sae sa ɛnyɛ ɔno na na Nkansah Boadu anaasɛ Yɛwura Nana adoda nkɔ akufo ado ɛna wotumi keka nsɛm hunu ɛde fefa ɔmo ho ɔse dwamama ɛn ɛna damfo ne dwamama nanso dwamama ɛma ne contract da bibiara da na adɛn ɛna wogyina Nsem-Pii so ɛtwa ntoro mu ntoro Appiah Stadium wɔbɛmmitiw mita ankasa ɔse wei deɛ ɔbɛmmaakye no nti yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie Nana Nkansah Boadu
ɔno na ɛdan kakraka no a vice president Dr. Alhaji Mahmudu Baumia ɛde ayɛ ne office ɛwɔ asantemantema se yi Kumase a ɛno na northern sector nyinaa ɛbɛhɛ ne campaign activity so no wɔde ama no ɔmanfo bisa sɛ ei nadai ɛdan kakraka sɛ wɔde ama no yi mewura memewakye o na mewura pakyɛ wo hoyɛ yɛda awurade ase yɛda awurade ase na ɔba vice president Dr. Alhaji Mahmudu Baumia anɔpɛ ne ho yɛ yɛda awurade ase na nanamanfoɔ bisa sɛ ei na deɛ nko ɛna Nana Nkansah Boadu ɛde n'aborɔ sɛn ne fie kakraka saa ɛbɛma vice president Dr. Alhaji Mahmudu Baumia sɛ ɔnye na ɔmfa nyɛ ne campaign officer ne campaign activities a ɛbɛkɔ so wɔ Kumase ɛne northern sector nyinaa wɔmɔ ɛnyɛ no wɔ hɔ nom nana adɛi
ɔhene me daa so mekyia yɛtiefoɔ nyinaa mekyia me wura ɔte kɔkɔɔ so tumfoɔ wotitwa bebio mekyia no ɔhene ɛnyɛ bɔne ɛne sɛ ɛwiase ɛnemfoɔ so deɛ ɔfo duapa ɛne ɛpea no ɛnso mo nyinaa mobɛyɛ adasefoɔ Alhaji Mahmudu Baumia ɛyɛ vice president of Ghana ɔbɛtena a sɛde agya yi so yi a ɔyɛ amampanin abɛdiakyire ma Nana adoda nkɔ akufoɔ ado fi sɛ mohwɛ ne kasɛe mu n'adwuma yɛ mu ne nneɛma yɛ mu no ɛne sɛ nkekaeɛ biara ne no ho sɛde ɛsi kyɛ ne ho a sɛde ɛsi hu nnipa ɔbɛyɛ ɛne n'adwuma yɛ mu na wo keka wo de yɛ adwuma nneɛma bebree na ɔde agu ɛkoa mu adwuma biara Nana adoda ahyɛ ne nsa biara mpɛ mu ama ne tua ɛkɔ yie ɛna wogyina wo fie a wɔpɛ sɛ wogyitae wopɛ sɛ wopɛ sɛ wode yɛ duafa wode yɛ dua wotumi de yɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so ɛwɔ ne vice president obɛdiiɛ nti saa nneɛma nyinaa de pɔ sei ɛɛba na yɛka sɛ yɛɛba toatoa ɛna ɛyɛ ne a ne ɛyɛ ho aborɔ nti yɛana dabia meka me se mpp foɔ mowɔ nnipa akoko dam bebree nanso akoko dam no nyinaa ɛwɔ de super city wɔ mu nyinaa mmom deɛ deɛ mahu ɛfa papa no ho no na wohu sɛ yɛde ne bɛyɛ Ghana mampanin a nneɛma bi wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ ama yɛakɔ yɛanim wɔ mu sɛ aban no a ɛɛkɔ no wɔka ho bi na ne nyinaa ɛne deɛ aba wiaseɛ bɛt wɔmebɔ yɛ homɔden papa no bɔ ne homɔden nneɛma a ɛkɔ so nam sɛ ɛyɛ nti yɛde hyɛ ne nsa a ɛbɛboa nti ɛhɔ no a mede me fie no a mede maa ɛnyɛ sɛ mede maa ne kɔ meyɛ siesie mu nyinaa ɛde tɛlɛvision no biribiara wokɔ kɔhɔ a mede ka ne ho sɛ ɔmfa na ɔmfa ɛnsomɛsom Ghana man nti nyɛ bɔne bi anaasɛ menyɛ sika bi ama no aborɔ so na meka ne sɛ yɛ no ɔwɔ sɛ Ghanafoɔ wɔmɛpɛ nnipa nsɛm a yɛka sɛ so sɛdeɛ wobɛtumi ayɛ yɛwo wobɛtumi ayɛ no ɛna ɛsɛ sɛ woka na akwanya ya ba me me kwase bi a kire mu so the media for ye ho ni aka no kure akwani ni nam kromu a ye se fa na Appiah Stadium odi o mampani atem odi odi atem ana odi anka wo view ana akwa ko tia ba bi se me jomba o mampani do mama oba ye no ma majuma no koye no ni ni bi fine o mampani do mama apa me kase ni na madamfo no madamfo ni tia o mu nyina madamfo no mu na jomba ma o ma majuma da jomba ma o ma majuma da ene me kama pia se di unati ta me kika kika ma wade nene nene mkuma waka ubi enfi maybe wada kami ya na kia ni sewo no wadada ma me maboda mseno ena mi wansa kia ni bibri wano wa enye utia manaya na midi ya kikini shi itina ni kumu fwadi mababi kini yano iti me kasa yose me jina hon ba wafana fisa fisa me di tamo yedu isa makache no na wafa na fisa fisa wafa maniso wade ba baye ni shedi meme kachre ama nake meme ni ya yota akupe me bosu yota akupe wane sante hini
nana eti oka achre muse ensemwa Appiah Stadium ekekekeka se mampani dada John Dramani mama penso oyey contractor o ma contract pi e ma oyey nenso na okofie unnunu no umman ni bi unfi nu no oka mama nsa nyina te se mampani dada John Dramani mama time no wa ma contract bi ada
mata ana me kachio se o mampani ko jamawa wono ma contract wono ma contract I'm not going to be able to do it. I will present to four person. I'm buying the entire car for this almost half way. My dad's in any Peter Mahamano. For Mahamania,
I need me. I know
I am my Mexican. But the main person kicker appears to be, you know, or the dimpan in water, the dimpan in water, but a pin, the media, the other pin. The men can only tell me.
Martinana
said, yo, cry piano. I said, the best room.
Na ofo no hunche ne se obesiu na obesiu no okoto ana.
Ode o hire na ma bebi ewa onkanche ne yiro.
Me ma bebi ewa onkanche ne yire.
A me chese se me kokoto se me yebe se me cheo. Appiah Stadium no. Me chere ne se se o gal kwasiya se na tiku ma no yiye. Pa pani mu bia na odi wase me kono so. Anya se. Police se me ye. Ke amen ka se me cheo. Your political opponent. On your enemy. It is a Domama no ya madam foa. Fine. Domama no mean some of your MPP family member. And some of me baby in a cry. What I say? I'm a baby in a non active politics here. I mean yet very as I said. May you call me quiet campaign. First, I'm not coming. Give me. And I mean, never be as I'm catching the MPP in my. President Mahama will be sending the MPP in a minute. I go pick up the United States and the MPP. It's just my own kind of thing. If I am in Sinai, in Sinai, and the other means, you know. In a day. Oh, and can't you come in? Send you what? Yes, it's so full of radio for Tana, and send me a corner. I hear in someone a woman. Let them punch you. Let the fear be your pine. You bring your shoe, you bring your school papa, you be like an entity and Concolana and Bachelor. What was saying, you be papa at that moment? The IABB. And that is now the party 70 NDC and PP. Obia Korea, not all candy open. That's what we call a quiet bonnet police station. Yet, Kima, when PP for call, there could not be a quarter lie because we are MPP, you know, and Randy, you know. Yet, this year, then this is not quiet. My home, my NDC, you know, you want to run. Asa, and you have some of the echo. I see a queen. I see a thinker, young, love, whatever people. Oh, my young, 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 any politics, we did any best can in Sano. Yes, I said, maybe I said, you said, coming down or vessel, and your party back country, and any papa country. Up here, said, you'll be now, not can, maybe you're under papa, and I will be beaten on another say, and must have some of your kai, and I'm the crama when you're 71 years, you know, or so of feeling. I mean, what kind of nonsense is that?
Matinana,
Matinana,
na.
And someone addresses our issues, you know.
Matias here.
Yes, I'm on friend, and I'm on. When I make us out of the way, make sure I'm here. A part of the first